Tata, I know na Day Spring Hospital and Maternity Clinic na Akora Obosi, Anambra Obosi Town, Anambra State. Eba ka ino 1191 Mrs. Monday Chioma. Mrs. Monday Chioma bụ onye item nke dị na the state. Nwanyị nwere fibroid for over 17 years. Fibroid na atọ ya n'afọ for over 17 good years. Okay? Gosi na dị. Ọ sị na ọmụtago nwa. Isi n'ofu nwa. Ejima ofu nwa ofu ojide ofu. Since then, she couldn't conceive because of fibroid. Okay? Ọbụrụ nnukwu nsogbu. Anọ nwere ego ga-eji wee nyere onwe ya aka. Ebubute ụmụnne ya. A na-ekwusi ike si na onye nwere ego abụrụ njọ ka ọ bụ. Okay? Ọbụrụ the crime ka ọ bụ. Maka ihe Chineke ji weke ndị nwere ego na ndị nwere ego bụ. Ka ndị nwere ego nyere ndị nwere ego aka. Very simple. Mmadụ elift mmadụ ibi ya. So, onye ka anyị ji wee kpọta nwanne anyị. Ọ dị abịa dị afọ na Igbo Love Themselves Charity Foundation na o nwere ọrịa dị otu a. Dị ka anyị si eme ya, every month anyị na-eme up to ihe karịa mmadụ 15 fibroid in a month. So, wee lụọ tọọ na ya, anyị kpọọ onye wee si ọdụ from Abuja State item wee bịa ebe a. Okay? And by God's grace, e mee gị operation nwetago onwe ya. Okay? So, anyị mere program na ebe ọ na-adị 103.5 FM nke dị n'ogidi, ndị mmadụ wee tụkọtara ya 55,000 naira, o wee fọ 35,000 naira, ọ bụ 90,000, abịa ya bụ 90,000 naira. Mana ụmụnna anyị ndị USA branch, Igbo Love Themselves Charity Foundation USA branch, ndị na-ezitere anyị ego every month a na-ezite a certain amount, onye ha tụpụtara ka wee na support if anyị na-eme na ana Igbo. Okay, ego ha zitere anyị n'ime month gara aga 112,200 naira. Anyị si n'ime were 35,000 a sa were charity. Okay, which aka e ji ekwe ya sa eme ego school na esi egosi wee were 35,000 na-eme zigoro ego nwanne anyị bụ 90,000 naira. Okay.
Mụ onwe m bụ Chioma Monday, otu nwanne unu n'ime Kraịst, ndị Igbo dị n'Igbo. Ana m ekelekwa unu dịka mmasị unu si dị na Rome, dịka ịhụnanya unu si dị. Mgbe m bidoro rawa ọrịa a, enwe m onye inye aka. Adịkwanụ m enwere onwe m. Mana m bịara na ọ nwere ndị na-enyere mmadụ aka site na ebe unu nọ. Ebe niile ọbụla ka o si bịa, a sị m ka kpa Chineke meghe ụzọ. Ebe ụzọ na-adịghị, o dị ka m na-ekarịsịa. Mana unu onwe unu, unu bụ ndị Igbo, ndị na n'olu m, ka ekelekwa unu onwe unu, ndị gara ozi a n'afọ Jizọs.
Amen.
Over 17 years, ọrịa dịgoro naanị m. Ma Chineke azọpụtala m n'etiti unu onwe unu. Anyị si onye mere nke a kori otuto ya. N'afọ Jizọs.
Amen.
Onye isi, anyị na-ekelekwa gị ebe ọbụla ị nọ ugbu a naanị olu m. Enweghị m ọlacha mọled nke m ga-eji kwụghachi gị. Kama ebe ọbụla na ị na-etinye aka na-eweta ego a na-eme ụmụ mmadụ ihe ọma, ụbọchị oge akara aka ga-eru, a ga-eweghachi kpụrụ gị mkpụrụ ịkụrụ. N'ihi na Baịbụl sịrị ya, n'ebe ọbụla mmadụ kụrụ mkpụrụ ka a ga-esi ghọrọ mkpụrụ ya n'ime ụwa, ka chi nyeghachikwa unu mkpụrụ dịka unu si kwa mkpụrụ unu. N'ebe ọbụla unu si na-akụ mkpụrụ a n'ebe ụmụ mmadụ nọ, ka chi mụ nụ mma n'afọ Jizọs.
Amen.
Thank you, sir.
Yeah, Igbos love themselves.
One love.
Igbos love themselves.
One love.
One love, keep us together. I make a ndị Igbo Love Themselves Charity Foundation niile, obodo niile na-akwado ụmụnna anyị niile. Nakwazi ụmụnna anyị mba ofesi, ndị fọrọ ntutu wee taa wee sị na ụmụnna anyị na-anwụ anwụ ga-abụ ndị a ga-enyere aka. A na-ekekarịsịa our indefatigable, our ever sophisticated leader, Mr. Matthias Ezeakụ Ejiofor, Papa Ejima, ọ ga-adara gị na mma na eke. N'oye na afọ na nkwọ n'aha Jizọs. Tata, ụnụ afụgị na anyị nọ na Day Spring Hall nke dị n'Obosi with nwanne anyị nwaanyị bụ Ezeakụ Ogadimma, onye ụmụ adị n'Udi local government area Enugu State. Nwanne anyị nwaanyị a nwere fibroid case for over 10 years. Ụnụ na anyị na fibroid tissue ebupụta n'arụ ya. Ụnụ na anyị na ụnụ ga-afịa na vidiyo a. The fibroid tissue ebupụta n'arụ ya. A very big and mighty one. Ebupụtara arụ nwaanyị a. Okay? So ndị sponsor of this operation bụ ndị Igbo Love Themselves Charity Foundation USA branch. Ndị Igbo Love Themselves Charity Foundation USA branch. We are sponsor operation 191. Okay? So I went ask now that during the Igbo Love Themselves Charity Foundation USA branch Namma. Now had results. Asem na Chukwu na agọzi unu. Ihe ọ bụrụ na ya na-aka Chineke, Chukwu na-emezuru unu ya.
Amen.
Onweghị ọjọọ ga-akpụ n'iru. Unu ga-adịrị anyị ndụ n'aha Jizọs.
Amen.
So ụmụnna anyị ndị a nọ na USA branch, ọ ga-adịrị unu na mma. Ha wetara anyị the sum of
you were going 77,000 plus 35,000 years ago, up to 19 Mondays, Chioma, in Kimoka Fibroid ever. So, Ununa, 35,000 now plus 77,000, only about 112,000 naira. And you tell go every month, Ununa in India, I will tell you, service beginning Zondo, or if India and Alo, that's not even know how to go for Alo line. So, the USA branch now called the people of themselves, Charity Foundation. Chukuna Gosibonu, Chukuna Mbolo knows the Bellona as an Aha Jesus.
Amen.
So, after that, we shall all go out at 5,000, yeah, of all the sum of 7,000, now the cash, I do better at that. 191, yeah, Bo Ogade Meza, Kobonye, Umwabi Village, in the local government area, energy oppression, yeah, that they spring us to Obosi. According to the doctor, now, fibroid tissue of Tarabia, one of the biggest of go, since some of oppression, fibroid. I'm telling you the truth. So I'm talking to you, doctor, and I see program, operation fibroid. But since I'm car, often in Africa, one of the mightiest, who now in Gafia, 18 hours approved, don't be a bar, not Africa. Don't I have legal for the tissue, okay? So, mom, yo, I'm 9 years a branch, say, Caribbean, that I ain't again before. I'm going to be the gay, need for my man again. And because, of course, I'm going to be the ghost of the book, I'm going to be the ghost, okay? So, God bless everyone that supported on your behalf to save your life. It shall be well with them in Jesus' name.
Amen.
Amen. Love themselves. One love.
People must love themselves.
One love.
One love.
Keep us together. So God bless you as you spread this good news everywhere to tell our people that Igbos indeed and truly love themselves. Thank you very much. I love you. I remember your brother, one called Felix Chukwemeka. Thank you. And always join us on all our radio stations as we bring to our notice of everyone that Christianity is done in pragmatism. Thank you. I love you.